Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama thank you.
Thank you.